Bako kwani waina seba hola mpensheni Ashe kolweni segukeni wa mahala Ashe se wana sesha taesi Kafumo wa ANC Bako kwani waina seba hola mpensheni Ashe kolweni segukeni wa mahala Ashe se wana sesha taesi Kafumo wa ANC
Hasna palo Hasna palo
I'm gonna
Sejam felizes.